zafika apa zinthu zofunika kuti zisinthidwe mukuziona. So it is very important that inu anyamata makamaka inu yo ku UDF mukhale ndi mtima wofuna kuti dziko lino likhale pam, chifukwa dziko silingapite mtsogolo ngati lili logawanika. Musakasankhe anthu chifukwa chakuti akukomeredwa ndi dzina la uchairman ulo dzina la director akwakutwa. Sankhani anthu amene athandize, one, kumanga chipani, two, amene athandize kukweza dziko lino. Osangosankha chisankhesankhe kapena chifukwa chakuti achiwambo akhala mchipani zaka sati basi atenge sankhani anthu amene athandize kukweza dziko lino, anthu amene ali ndi upangiri wakuti angati kuyendesa dziko, angatenso kuyendesa chipani ndi kumabweresa maganizo abwino. Chachikulu, umodzi wa dziko is very important. Popanda umozi wa dziko, dziko lino silipita mtsogolo. Pali chinthu chimozi chimene ndachiona chichokere ine mundale, chifukwa ndimakumbuka nthawi imene tinali bize kuyenda apa ndi apa kuchita organize anthu. Palibe tsiku limozi limene ndinaganizira kuti ndidzakhala minister. Timagwira ntchito kuti mioyo ya anthu kuno ku Malawi isinthe, dziko lipite mtsogolo. Koma zimene ndimaona lero ndi chani? Anthu akulowa ndale osati kuti akufuna athandize anthu. Anthu atsogolera kulowa ndale chifukwa akufuna kulemera iwoka. Zimene zabwezeretsa chitukuko cha dziko lathu mbuyo, chifukwa mtima wofuna kumanga Malawi wokomera munthu aliyense, mtima umenewo udachoka mwa Malawi ambiri. Panopo olukaya ndi ma MP, kaya ndi ma president, zimene amaganiza zoyamba ndi zaiwowoka kodi achita benefit chani. Andi mtima umenewu ngati upitilire, dziko lino silidzapita patsogolo. Pempho langa makamaka kwa inu anyamata, ngati ndidayankhulapo kundilande msonkhano wa kundilande pamene UDF imakondwelera kuti patha zaka sete, adandifunsa kuti ndikayankhulepo, ndipo ndayankhula kundilande kunena kuti dziko lino ngati lipite mtsogolo, anyamata anu muyambe kukhala active mundale. Musadikire kuti ife maticha maveterani kuti tipitirize kuendesa ndale za dziko lino. Dziko lino mukalisiyirabe mmanja kuti anthu ngati ine tiziendesabe ndale, ndiye msamalire.
Ndi mwatikonzera zotani manja mwapa mpando wathu manja mwawo.
Ndufuna UDF wa mpamba. UDF. Thank you very much. The UDF party president, Madam Ririan Patel, you look sweet 16 today. The Secretary General of the United Democratic Front, Candy Padambo. Our patrons, starting with the former President, His Excellency Dr. Bakili Muluzi. And our patron, Zililo Chiwambo. the immediate former president of UDF, Advere Mlozi and Madame Mlozi. All diplomats here present, all representatives of CSOs, the UDF NEC and organizing committee members here present, all the parties here present, I've seen a number of them, DPP, UTM, PP, and all the parties that are here, we thank you for coming. All the chefs here present, and the reverends and bishops, distinguished delegates, esteemed guests, and friends of the United Democratic Front, all party supporters, members of the media, good morning. It is with immense pride, great joy, and deep sense of responsibility that I stand before you today to officially welcome you to this National Elective Conference. On behalf of the entire leadership of the United Democratic Front, UDF, I extend a warm and heartfelt welcome to each one of you. You have traveled from all corners of our great nation to be here, representing the unwavering spirit and commitment of the UDF family. Today marks an important milestone in our party's journey, a journey that has always been rooted in democracy and service to the people of Malawi. As we gather under the theme, Towards Unity, Renewal, and Socio-Economic Transformation, we are reminded of our shared purpose. Our purpose is not only to chart the course of the future of the United Democratic Front, but also to inspire the hope of better, fairer, and more prosperous Malawi. This conference is about unity. It is about coming together as one, united by our vision, values, and passion for change. It is about renewing our commitment to the ideals that founded this party, our belief in democracy, in social justice, and in the potential of every Malawian to live with dignity and opportunity. Our party was born out of the desire to improve the lives of ordinary Malawians, and today, more than ever, we reaffirm our mission to deliver on that promise. Our theme challenges us to focus on the socio-economic transformation of our nation. We must rise to the task of providing real solutions to the challenges our people face: poverty, inequality, unemployment, and economic stagnation. The UDF must lead in creating an inclusive economy where every citizen has the chance to succeed. Let this be the moment we renew our energy, our ideas, and our commitment to the people of Malawi. Let us look towards the future with boldness and determination. I would like to take a moment to recognize and celebrate a key achievement that has made this conference possible: the remarkable success of our fundraising campaign. Through the tireless efforts of our members and the generosity of our supporters, we have raised the funds necessary to hold this conference. This success is a testament to the belief that people across Malawi still have in the United Democratic Front and the hope we represent for a better future. To all those who contributed, your support is invaluable, and we thank you from the bottom of our hearts. We have received different donations from different people, like maize flour, bags of maize flour, cows, chickens, cash, and a lot more. Let me, in a special way, let me recognize a family that has traveled all the way from South Africa to join us today. And this is Mr. and Mrs. Kunterevano. Wherever you are, may you rise, please, so that the people should see you. The madam has gone out temporarily, I see. Thank you very much for coming. And I also thank the Mangochi friends of Atupele Mluzi who are based in South Africa. That we carefully vet and erect candidates for the key positions within the party. These candidates will shape the direction of the Democratic Front for years to come. I urge all of you to take this responsibility seriously. Let us choose leaders who embody the values of our party, leaders who are committed to the people, and leaders who will steer us towards victory in the next election and beyond. Our decision today will have a profound impact on the future of this party and indeed the future of Malawi. None of this would have been possible without the dedication, hard work, and meticulous planning of our organizing committee. You have gone above the beyond and the call of duty, ensuring that every aspect of this event is carefully arranged. You are the backbone of this conference, and I want to personally thank each member of the committee for your outstanding contributions to this success. You have shown that it means to be true UDF member, committed, tireless, and focused on our collective goal. May I therefore ask all members of the organizing committee to stand so that people should see you. All organizing members, thank you very much. I received the total support from the vice chairperson, who is a man, supporting a woman. As we embark on the work of this conference, I wish all delegates a successful and productive engagement. This is your moment to shape the future of our great party. Engage with conviction, speak with passion, and remember that the decisions we make here will determine the trajectory of the United Democratic Front. Let us emerge from this conference not just stronger, but renewed, united, and ready to lead Malawi into a future and prosperity and justice. Let our unity be our strength, and let our vision for socio-economic transformation be our guide. The future of Malawi is calling. The future of the United Democratic Front is calling. Let us answer with courage, with determination, and with hope. I will be failing my duty if I don't recognize the support we have received as a party from our patron, the former president of this country. With these words, it is now my great honor and privilege to declare this elective national conference officially open. Let the work begin. United Democratic Front, together we rise Together we transform Malawi. I thank you all. May God bless you all. And may God bless the United Democratic Front and the people of Malawi. Ndingone napo pangono muchichewa. Tikutero ife a community imene ya konza msonkano meneo. Motsogozedwa ndi ine ndaima pano komanso wachiwiri kwa wapa mpando Mike Antoine kuchi yao dimangote Anthony ndi komiti yonse tikuti ziko mochifukwa cha kufika kwanu tinaita na zipani zosiana siana taona kuti atsogolera zipani zimenezi komanso ma members muli muno kuzatipanga support tikuti ziko makwambiri. If ngati any democracy mdziko muno ndipo onyadira kuti siti na sanke taira na wina aliense kwina akomumaliza nokha lelo nyumba ino tikusanka atsogoleri achipani cha UDF amene atenge chipanichi kupiti samboma shakasha mawa atsogoleri amene atetse umphawi mdziko muno atsogoleri amene abweresa umodzi mmalawi muno atsogoleri amene abweresa chiyembekezo mtsiko muno nthawi ino ndi nthawi ya mai ndachinyamata tieni tapatse mphamvu achinyamata you are not the leaders of tomorrow, you are not the leaders of the future, you are the leaders of today. Msonkano uno ukuyangana kwambiri nkhani ya mgwirizano wa Malawi onse komanso nkhani zokhuza za chuma tinene pano kuti nthawi ya cheya makobiri ankapezeka mmatumba chipani cha UDF chinabadwa ndi cholinga chobweretsa ufulu wa democracy mtsiko muno. Lelo ngati tikuona tolankhani ya kudzadza muno ndi chifukwa cha UDF. Lelo ngati Brian Banda ndanzawo akwafusa anthu andale mafunso oti akamafuna kuyankha kuyamba kai chidikodiko chifukwa cha UDF. Lelo ngati tili ndi ma cellphone ndikumala nkhula za kuntima kwathu ndi chifukwa cha UDF. Ngati tili ndi ma cellphone lero lino ndikumala nkula kuti chipani chikanena inu kunena kuti ndikapita kumene kodi kugendani miyala, that's not UDF. Zimenezo ndizina zake koma UDF inabweresa ufulu mtsiko muno. Nthawi yakwana yokuti a Malawi tidzigwirisa ntchito nzeru komanso tiyambe kuganiza mwatsopano tichepetse mavuto azachuma tisamango mvera mabodza atsogoleri ena ndizomvesa chisoni kuti lero lino a Malawi akadanamizidwa abe ndipo nthawi yake yakwana imene awati abwere ndibodza lawo ena sogwera ndibodza lawo nkumamvera abe chonsecho anthu anakunamizani mwaona zimene achita sana kuthandizeni osachosapo bwanji a Malawi tili ndikuthekera kwa kusintha zinthu ndikukomera ife a Malawi eni ndipo msonkhano uno utulutsa atsogoleri oti atsogolere chimenecho ndipo tikukalowa mboma chaka cha mawa mu September ndikafika apa ndithokozeso nonse amene mwafika muno komiti yonse ya ikulu ya UDF chifukwa cha malangizo ano abwino pamozi nda president nda secretary general chifukwa chokutilangiza bwino ndipo ndine wokondwa kuti lero lino tafika apapa tinayambira pakanthawi koma ndikaona holo ino is so colorful and I didn't know that it is nice to stand here and talk to you guys. I really appreciate that opportunity. Sindingachite bwino kungochoka pano osavempha acheya ambiri madza kuti acheya koma ife timatiso pano anachoka pa ucheya nda patron koma kuti ndinene choncho simumvetsa koma ndinena kuti acheya Anturua kufuna mwabate mwoni. Ziko mwambili.
Ena amadanda ula kuti kuli mvula lero ndeni mauza kuti nagogo anga nanduza kuti agogo anga nanduza kuti if it rains on your wedding day it means kuti mbanjamu muzakala nambiri mwina mpaka ana 7 wo ndiye lero kutandoza kwake ngo kuti poti ya kwa bwera mvula siku la convention ya UDF ndiye kuti inu mutenga boma chaka cha mawa 2025 alipa ukaikira pano. Ya hii tia kanali pa ukaikira pano. Ndafusidwa kuti ndipeleke moni kwa ntumwi zonse zimene wachakira kumpoto chigawo cha pakati kuno kumwera ndiye moni wachipani amakhala moni wachipani kumpoto. Ndugu titu kumpoto. Kumpoto. Chigawo cha pakati. Chigawo cha pakati. TNTN chigawo cha pakati. Kuno kumwera. Kuno kumwera. Yeah. Kukomesa kuno. Yeah. Kundilande. Yeah. Kubangwe. Yeah. Kumachinjiri. Yeah. Kwa dukina kuti. Madamu Chea, Honorable Aisha Mambo, amene mwatsogolera komiti yanu, mwaluso kwambiri ndikutokozeni kwambiri komanso Madam President Honorable Liani Patel amene mwagwira ntchito 2 years yapitayi mwaluso kwambiri kutsogolera chipani cha UDF. Members of the National Executive Committee komanso Honorable Zidiro amene mwala nkula pano ndati kuti lino ndiye ndila nkula chani poti mwanena zonse. Members of the National Executive Committee of the party, our Secretary General Honorable Kandi Padambo, komanso leaders of our other political parties, tukutokoza kwambiri kuti mwatilemekeza kwambiri. Your Excellencies, members of the diplomatic corps, amene muli pompano, atsogoleri amipingo, mafumu, komanso deputy mayor wanzinda wa Blanta, ife tumangoti DT2. Nda atsogoleri wonse amene muli pano, amayi na abambo. Chifukwa chakuti pakhala kulankhula kwambiri mbuyo mu, I think last week, kumanena kuti honorable chair Zima Ipatero ndi amene awononga convention ino chifukwa chakuti anaitana chipani cha Malawi Congress Party. Ndimati ndilankhulepo pa zimenezo chifukwa ino a UDF mkuziwa kuti chipani cha UDF is a democratic party. Policy yathu ndi yakuti kukhala convention ndi amakhala pansi aneki kuti tiitana ndani ndi kuitanako kumakhala kuti atsogoleri amene analembesa ku registrar of political parties. Chipanicho ngakhale chikhale kuti munthu ndi munthu mmodzi amayitanidwa pepano. Ndikumbikira chipani cha malume anga amuna ndipe nkumba masiku apitawo dzaleta akumba timayitana ndithu ndiye sizowona kuti onabo mambo Aisha mambo the president of the party Ian Patero amafuna kuononga nsonkhano uno sizowona zimenezo ayi chifukwa tinawerenga pa internet pa social media osiyana siyana yayi amenewa amene awononga awononga Eugene convention ndimati nditsutse pano kuti zimenezo sizowona ndikofunika kuti ndiwuze nthumwi kuti chipani cha UDF ndi chimene chinabweresa democracy muno Malawi. Ine nonse mukudziwa democracy inayamba of course ife a UDF ndanza to A4D tinali limodzi kumenyera ufulu wa dziko la Malawi kuti tikale pa mtendere ndiye sikuti ndi zinthu chodabwitsa kuti tinayitana zipani zonse including MCP chifukwa they are part of amene anachita register ku register o general wa zipani ndiye tinayitana kuti abwere koma anatiuza kuti sabwera malingani zovuta zina zimene ali nazo. Chipani cha UDF chitawina boma 1994 ineyo as the president of the country at that time it was my responsibility to set up a government nthawi imeneyo kunafunika kuti ndisange cabinet komanso ma civil servants senior civil servants kuti atithandize kuenda dziko la Malawi nde ndikumbukira ndinachita nominate late Zanja Limodzi kuti akhale secretary to the treasury ndiye chipani nthawi imeneyo anabwera kuzandiwuza kuti iye amene ndi wa congress musamusankhe amathekera kudetsa ndikuti maripoti onse adzikapereka kwa atembo. I said no inu mwasankha matipate mwasankha democracy inclusiveness ndiye lero simunganene kuti sindingasankhe ena chifukwa chakuti ali zipani zina. I want to emphasize this point chifukwa ife atsogoleri nthawi zina we get misled kuti matipate ikutandizwa kuti tizisankhana ayi matipate means kuti tonsefe tizikwirira ntchito limodzi ngati amalawi and Sajja Limodzi served me well almost 4 years he was secretary to the treasury ndiye chipani cha UDF chitatenga boma 1994 there was a lot of tension. That's the second point I want to make. A lot of tension in the country to the extent kuti ndinawona kuti nkofunika nayimbira mayi Kazamira kuti ndikawone galeti Dr. Banda ndipo anadabwa kwambiri ntayimbira foni kuti mayi ndikufuna kuti ndibwere okay. Yeye ndi taimbira mama kazamira ndaimene yo yana dabwa kwambiri kuti mufuna kubera kuna said yes ndibwera kudzaona a president opuma ndaimene yo of course it was 1995 I think it was nde ndinapita ndaimene yo atupere ali kamwana choncho Ana wera from UK pa holiday ndina wuza kuti tiye undipelekeze and I was driving alone. I didn't want to convoy yoti achitaona kuti kudabwa kuti kuda kupita kuti ndiye tinapita apa nyamba tachoka umene ikoko tafika kuja anatirandira bwino bwino and we had to wait for 25 minutes to kudigira. The president waiting for the former president. I didn't mind about that. But anyway, Rabanda anafika kuti basamoni. The impression I had that time nali yoti iya maganiza kuti he's the president and his minister. Mene naona interaction yachi mene nali iri. Atalowa menemo. He said, oh, kumpata wona tupere. Oh, he's very tall. Very tall. I said, oh, yeah, fine. Nagezana. And what I had wanted that time, kuti tingo jamu tisa chitunzi, kuti chitunzi chimenejo chikare pakani ndara ya boma. Kuti tension imene inalipo andu hawone, kuti ah, kuti uganga naku, andu haku mwamba haku, haku guliza na bwino bwino. Amene tukangana akukangana ndi anthu apansipa mumvetsesa mene kwete ndiye tinachiza bwino bwino ndikusiyana andi namwe ti iya kudana ndipasa ti kapena iya sana ndipasa ndiye in 2005 I think panali pa 5 February the late Bingu inaitapita ku Mozambique swearing ceremony ya Gebuza ndinamva kuti achoka muchipani cha UDF. I will tell you why I'm mentioning all these things. And kuno kumudzi the Secretary General then called me kuti to the President achoka ku UDF akuti mwina ayamba chipani chawo ndiye kuna tension yaikulu kuno kumudzi. If you remember wena kumasonga miyala wena kukagula petrol kuti ayambe kuocha nyumba ayambe kuocha ma filling station. Then I came back, I think it was 2 days after nabwera pa airport ndinawuza ndikuti no musapange zimenezo. This country needs peace. Kukangana mkangano sumanga muzi hai ndiye musapange zimenezo hai. Thank you. Why am I saying these things? Ngokunenzo nsezi chifukwa chakuti UDF should not be a source of hatred. It should not. UDF should not be a source of division in this country. UDF as a democratic party should not be a source of intolerance. That's why I'm mentioning all these things. The men of Matuana, a chair, a convention, Bonaboli and Patero, oh, of Nagono Gachipan, Jabutaitanam. No, we are one people. If I'm offended, if I'm Mozi, we should not. Ena Maganiza Kuti, Matipate, and Yokuti Kudana. No, we should live together. We should learn to live together. Njivoja nukuna ya mawonsewa kuti tizi kandidani limozi UDF ikare chipani jimele tizi limbikita umozi njiku nila malawa njimanena kumbuyoku kuti mukaona muntu waku mpoto mbimbale wanu mukaona muntu wachigawa chapakati mbimbale wanu mukaona muntu wao kuno kumwera ndi mbale wanu kaya mukapita chakucholo kukuona amulako walomwe ndabale athu ndiye ndikofunika kwambiri kuti tizikhaliana limodzi as a nation chivote kamba kusankana mitundu kusankana kumetu kuchokera kusankana mipingo tizikhala bwino ngakhale pang'ono. Inaitu anango ndifunsa kuti ndingo pere kamoni kuma inakaniza kuti nene mao pangona amene wachifukwa zina zimene zukula kuikati ya niya kuzikonza ndukufuni yeni convention ya bwino mene ndukuloa muno naona kuti andu mwachena tu andu onse muno kuchena kuma so even the preparations of the convention, the decorations mpaka kumao kuno I think nali zulu mafuna kwa imbira secretary jeno kuti nani yesu nufuna kwa imbira mpanto wako president ndiye ndaona kuti ii ndiitu nimafuna kuimira na Nelson pano wa president ndi naona kuti anyamata masiku ano ata kundigwetsa alibe tukolo kwela tijide kompiti ndi ulendo watu pere ulendo wa mbaya ulendo wa danyu kaya mai patero ai that I nizisie zimene zina nyamatawa kwa congratulations I wish you very successful conference. Komaso nditokoze our sister parties pobwera kuzakana afe kusongano menevo. I wish you all the best. Zaonesa, that's why I'm talking about unity. Tizikhaliana limodzi. Ngati ena lindi convention tiita neni a UDF tibwera. Chifo ndifa amodzi. Ndufuna nisongano wabwino kuma reaction yabwino ndikuziwa kuti kukhala kusangana mipando yosiyana siyana monga anena aziliro apa musango tenga mipando ngati jacket ayi alipo anthu ambiri amene amangotenga mipando as a sample kungotenga mipando kwangokhala kunyumba 5 years kwa funsa kuti mwapanga chani nothing akudikira kuti ati president akafika kukaronga akaendese Japan akafika kunsanje akaendesa chipani akafika no. If you are taking a position, a responsibility, you have to go and work. Kwamba usati kungokhala iyaya ya chipani sichikuyenda oh chipocha kuti wakuti wakuti no, it's you. Ngati mwatenga mpando wa executive committee, that's the cabinet. Cabinet ya Japan. Then you have to direct kumeka uzi Japan ngati chiwine ndi niyo amugire nchito. I wish you all the best. Thank you.
Zikoma kwambiri.
1, 2, 1, 2, 2, 1, 2.
Thank you very much. Zikoma kwambiri. This convention is live on Facebook, and my daughter just sent me a message just now. She's watching on Facebook, and she's going to be a first-time voter next year. Ndiye akuti ah daddy achaya jandi ameneo eh komama ziwa kulankula. So achea kwa inu wachi nyamata amene simu na aziwe kuchitekete ndi ameneo manjama achea manjama au. Thank you very much. Achea lady amene mwakonza msonkana uno mundirole ntawi ino ndiule monse ndi itane sopano the party president wachipani cha UDF olemekezeka Mai Lilian Patel MP kutazati rankule manja amai nyimbo ya president.
Yeah, that's true.
Out, Caribas. UDF. Uremu, a former president, Your Excellency, Dr. Uluzi, amene muli a first patron yatu. Uremu so, Honorable Zero Chiwambo, a patron yatu. Komanso zipani zonse zimene zabwera pano DPP PP Petra National Development Party hon sirichula maina ndiko chula zipani mafunde UTM Minibus Association PDP sina chule maina ndikuona kuti tawe ndiye amene atiyankhula omaliza Petro ndaona kuti amaliza tusonkhano ndiye ine ndikuopa saona simuyamba kuti woza chifukwa kuyankhula kwa Petro kwathu kwandigwira mtima kwambiri ndiye sesa kuyankhula speech yanga inayankhulidwa of course my faith leaders Reverend Kanjerwa Reverend Kadawati, Prophet David Mbewe, Bishop Chimwemwe Ntua, my sheikhs onse, komanso my veterans onse achipani, atolakani onse, komanso friends of UTF achokera ku South Africa, as my dasbam. Ine tsiku la lero ndikuchepekedwa kwanga ndikuima pamaso pano kuti tisegule msonkhano wa National Elective Convention ya UTF 2024. I welcome each one of you, our dedicated delegates, our esteemed guests, and the media fraternity. Your presence here today is a powerful testament to the enduring spirit of the UDF, the party that helped usher in the area of multi-party democracy in Malawi. I chair our convention. If I UDF, my member also, Ditonse, Tiripani, for my members who contributed immensely to the party that have since passed away. But my member Ambiri, Sindachula Maina, Ambiri are UDF, I mean Atisia. Koma, mafuna kuti mundichite join and pay tributes to our late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima and our former First Lady Madam Shanil Zimbiri Mluzi and all the others who died in the tragic plane crash at Chikangawa. Komanso, my patron atu, I mean atu siya, Pazaka 5 is easy. Patron Patrick Mbewe, patron Peter Fatch. Komanso, ambiri, sinjita kwa achula, akulu akulu. Komanso, inchulaso, Lucius Banda. Lucius Banda played a big role. So although at that center democracy made Namwena, Kusita Kurova Chipani Kwina, but let's all pay tribute. Can I ask all of us to join me for a 1 minute silence in their honor. May their souls rest in peace. The story of the United Democratic Front is one of courage, conviction, and deep commitment to the people of Malawi. It is with gratitude and humility that I stand before you today to open the 2024 Democratic Elective Conference. Madam Chair and all members of the National Executive, North and Tumuzos, Region, Ku District, Komaso Constituency, Taitana and Tu, Mpagana at grassroots level, all over the country. UTF ndi chipani chochokera ku chitipa mpaka na sanji. Komaso ndi chipani choti sichiona ntundu mendane nena achemwe. Tose ndife tose a Malawi. Speech mendane anena a petro yatu. Tose fe muno. Titenge ku zero. Komaso anyamata da sikana amene mutateke mipanda tieni siko lathuli tisalole kuti tigawikani wa all Malawians. Epanda isi ya speech sapano chifuwa speech ya yache ya nitenga ntima ndiye. I think in my reporters I'll give you my little speech because I don't want to bore people. Tipuwa zina zuzi kalanga dikushita repeats. Zimina aya mkula zanga. That's all kato minu kama ukaya mkula kumapeto. Sabunu mwachita chani, kuya mkula zimina aya mkula ina. Ndiyendo kuziwa kutino seni, mufuna kuti sabunu tigwile chito. Kuziwa kuti executive yanu ya nyuwani, iwirali, iwumusa nkandani. Koma ineyo, UTF ilindi uje story mchezungu ife ndi olimba ntima pamene tima chita campaign tie 92-93 kunali kulimba ntima panali ibe zimezi kushitika masiku wana tima limba ntima tasoko zedo nda share to a patron. Timaluwa ntengo, mwasa ukumwa palibe, kukagona ntengo, kugona nayo njala, and at that time, panalibe kufuti sazanda lama. Kumatinda limba ntima, kutibasi, tufuna zitu zisinte. Ndiye lero, ndipempe, especially UDF, tieni, titenge chisazo, chimini achea, ndi anthu amene analipo kale ambiriso mwatsoka anatisiya koma ineyo I pay tribute kwa a patron time ineyo ine ndale sinimaziziwa. I knew nothing about politics, but that meeting that you came to Mangochi nguli underground, kuma be underground utatuluka. Tunawuzi, nakuwela utatengeba kutia. Ntai meneyo, ndi mpando kukongresi. Kwa ukansula. Basi. Kwa dinu si mjoina nani? Ya, mjoina nani. Chifuwa na wanazo opia, which I don't want kutindi ya mkulelezi. Chifuwa cha kongresi. Chifuwa choti, ame Catholic, napita kuchalichi, ndi kumene koko, ama wene ngakalata, ya mabisho kuhiji. Ndi ine, ama funa kuti, di joine, ti nyamune chikwangwani disogolere azmai ndazi babu tupite kwa Bishop Hasolari tika mupe ine nakana nabi sala nyumba mwanga akuti ineyo chipo choti ndapita kuchalichi nimakamvesera pastoral leader mpamene siku limeneyo ndimene nati kuti ano it's too much ndiye mula wala chia tabwera naona kuti basi ndipite ndinakanywa ndawo pasaje kuti ndinene yu kulepera and ndinali msavise I had a lot of opposition from my family. One of them is here, Mercy. As he worked, I've got four daughters, my uncle Moyo, and my brothers. Aliese, and Andres. Mami, mkapedu watu kumenewe. Inungulo andari. Tanena ni mtu mozi kunungata amazuwa zandari. But I took the courage and said, Butiai, I want you are in work hand. There I had another one. When you were bad of men. Let me pay tribute to my mother who looked after my children. Whilst the Butandi is a Kumenya Kondo, Dr. Bakili Muzi. Kerero, after so many years in politics, yeah, they've accepted me in politics now because they ended up changing. And Sindikala Bansiapa, let me pay tribute to them for giving me the courage. Back in the president later, I'm handing over to where I don't want to announce the name. Electoral Commission, I'm not actually today. I'll be doing somebody else's job. Koma, let me also thank Right Honorable Atupere Muzi, the immediate former president. Iwo, Damina Nagisanka Ine, out of the vice presidents, who were, I think, three or four vice presidents. Ana Nagisanka, kuti ndiri tito zina, nukwa gwirani pando u, mpagana convention, and wakazasaka. Ndukulupili that speech yoti zintuzume ndapanga as a president for the past 2 years or let's say 5 years tipatikiza ndizina zimena na kukida atupele ndi yankula pasoko program ikayama yoti tiyankule za chipani kuma pasiti yankula chivoti chita repetition kuma a founding father watu first patron Your Excellency Dr. Bakili Muluzi, Ineyo, I owe all the gratitude to you for what I am today. Chifuwa, there's a lot of responsibilities that I got in Iyanta. Dr. Bakili Muluzi, as the president of the first multi-party government, he chose me many positions in the cabinet. It means he entrusted me to do a contribution to that government. Dr. Muluzi, I will always appreciate what you did to me because unduna tusimasewera umapunzira zambiri timangozi wonanga tikupweka zinthuzi but it's a responsibility that you gave me Minister of Women. I took over from Eda Chitalo, then Minister of Health, then Foreign Affairs, and I can say I was the longest serving Minister of Foreign Affairs. Thank you, Dr. Minister. Komanso, Atati Sanka, Right Honorable Atupele, National Executive, within 7 days, met and they were given the liberty to choose anybody else. For constitution yet, see Lola, kuti just been handpicked. But I know, Right Honorable Atupele Muzi, I'm sure when he was choosing me, he must have known that I'll take the party forward. Koma, one step was missing. We had to go to the national executive, give them the opportunity, asanke mutakufuna, oya ine, amina dasankidwa kare. So when we went there, people endorsed me as the president of the party. Today, I'll be handing over. Command me, amiga, no, such ban. We have been in my region, my district, my constituencies. No, send the support that I got. I received massive support. I cannot say, I'm a leaping a pig. We've tried whatever I could do to keep the party going. Kwa maso da ayamike a Secretary General. Popanda kwa ayamike a Secretary General ndi lagwa. Because I have never been a president before. Ndiyasapono andi chita, andi kusa zina dizina ndindani. So the Secretary General made sure we were doing everything according to the constitution. Kwa maso helped me, kwa tisapono tikachita executive. Zima kweka ukawona kutena akupanga, but zika kukwela iwe. Commands if IUDF for example zimene kuti kumbukira to a free education imene ileroi komati that you can agree with me free education a patron yatu is no longer free education zimene munafuna ino lero ana ambili akulepa kuta ku school chifukwa chani pali tima fees chakuti so that has replaced the fees which are maybe even double or three times and many children chikaruwa mboma 2025 and I am sure chikaruwa mboma tichita introduce back chikwa free education ija ya puzi santuduwa Malawi those who could not afford through your government, Dr. Bakili Muzi, a lot of children went to school. Dear President-elect, Sirikita mentioned, because it's not my job, imeneyo is a career manifesto yatu. School yalulere, iwerere, maybe even secondary school. I don't know, when we do the manifesto. Ine basi, asiyo kuyankula, chukwaza churukisa isi. Ndendi kayankula kwa mbili hapa, for my reporters, I think you can take the speech, but maybe you can add this, which I've just off the cuff read. Let me also thank my mentor Zanga. Nani natu time in the Panari and to Eda Chitalo, she's still here alive. I think one of these days, Tipita Ukaona, and I wish she was here also, but anyway. Maybe it was not possible for her to come, but we invited her. Komanso, my mentors, Achita, late Bwanari, in fact, late Bwanari, the mena mandiri pisa timanso, tapanga ni mwile manja joji, so it wasn't easy. So these people, amongst others, Komanso, sidu kufuna kuiwala, tika iwala, litu la kuika. I think the MPs who were there, 2004 to 2009. I think Right Honourable Atupele, you were there. Madam Angela, you were there. Abubakar Mbaye Munaripu. Let's pay tribute kwa ngantaf inari ntawi yopweteka inari ntawi yopweteka timala timayankula kulumpa kutani bomboma lita sita. It was not easy. Zimezi natitika haso pamagwira antu. People didn't understand us. Amaesa ifetukuna kusoko nizi. But timatawa mparimit kutawa kwa peza antu alikugeti funa kumenye ima. To the point kubisa ala kuturu kila kuseni we are trying to defend democracy yetu. Had it not been tate watu kabati nchule tate watu sabani ife kudao ni kankondo yopia koma anatulisa ananga chonde 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 siani situ kufuna zminizu. But I thought let's remember those days, especially late ngantaf anga kalena makunda kwa kumbukida zoipa zoka zoka. Let's not do this. That man led us to fight, not in Zibagira here, fighting in parliament. Sisi na zabu nuzimezi cha. Sisi na tuchitikila. Kwa mayai, kwa kari kendi chipani, cha tolerance. Let's move on. Let's forget about the ambulance of one. I think in the Katero, let me say, I declare the National Elective Conference of 2024 duly opened. Chama Lizira, iwe, Messi, tell your sisters, go and see on Facebook, tell your sisters, tell your uncles, my brother in the UK, your aunties, tell them, mommy is safe, very safe. And I will continue being UDF until the day that I leave this.
Nagabana kupere muno tamulandi abwanji pere. Tose titembe nuke, titembe nuke, tiagane kuli mwana wa kango yo, kango. Komato sefe kupere tamulandi rabu anji uyo.
Pepani, na iwala. Ya yeah, you can take a seat. Of course I should announce our kumabe. Let me announce. Can the tedere tunapempa antedere kuti aendese chisanko chatu. Dear this Tendere should come here and make an announcement. I think Mubera Noka. Announcement to you. To the name of you. Kumba mbele tida achita kuti entrust kuti achita elections. Abwede pano, maybe the Master of Ceremonies, you can continue. Thank you.
Our invited guests, as you may have seen on the program, that this chapter of the morning session was supposed to run as an opening session, and you are going to leave immediately after opening. But in this regards, we are calling upon all of you invited guests to remain seated because Dr. Nadine Patel, representing Mtendere, has a special announcement to make, and we want you to also be present as she makes that announcement. Over to you, Dr. Nadine Patel. Welcome.
Good morning. The former President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Bakili Muluzi, the President of the United Democratic Front, Honorable Lilian Patel, the chairperson of the elective conference of the UDF, Honorable Aisha Mambo, all protocol observed. On behalf of the Tendere Election Support Network, MESN, that is the election management body of this elective conference, I declare the result for the position of the president of the party, the United Democratic Front. The position is going unopposed, and the president of the United Democratic Front is Honorable Atupile Austin Muluzi.
Mubida kuti kuti 65 ajikampeni bana wanatarire Ligongo, Ligongo, go for it. Come on, Molivina, Mazopuri, la loya. Chop,
Zikoma kwambiri. Amene on the Prince Varamanja. Manjamake ma Prince Varamanja. Manjamake. Shall we all get seated? Let us all get seated. Tikale ntonse pansi, tikale pansi ndithu. Amene tayimirira, tikale ni pansi bwino, tikale pansi kuti tsopano titenge gawo la chiwiri komanso losiriza la ku mawaku uno. Kupalombe kunali mwambo veka ufumu. Ndipo anapa ngombe 5 mbuzi 16. Anthu kudya ndikukondwera kuti tavzeka ufumu. Kwaitana afumu, afumu anakana kuti ufumu sindikufuna. Koma mbuzi ngombe anthu atadya kale. Ndiye pano alengeza kuti olemekezeka atupere muluzi asankhidwa kukhala president wa UDF. Koma. Kutheka kuti kuvina konseku kukhala kwa chabe. Tiwafunsa atupereyo avomera kapena akana. Olemekezeka bwambo atupere muluzi. Bwerani muzazi nenere noka. Kuvomera kutenga udindo wa chipani cha chikulu chimene cha UDF. Manja maulemekezeka bwambo atupere muluzi.
Zikomo zikomo. UDF. UDF. Kumpoto. Pakati. Kumwera. Ulendo opita kuchisanko 2025 wayambika lelo. Atupele ndana so watu. Your Excellencies, amene muli pano, the outgoing president, Right Honorable Lilian Patel, Honorable Aisha Mambo Adams, amene muli chairperson of this convention, the Honorable Secretary General, the patrons, former President, His Excellency Dr. Bakiri Muluzi, and Honorable Zibiro Chuwambo. Mwapadera, ndipeleke ulemu kwa tsokole azipani zonse, zimene zili pano. Atsogole amipingo, Minibus Association, amene muli pano, amai ndabambo. All protocols ngotero, all protocols observed, chifukwa cha nthawi. Ine tsiku la lero, ndikufuna kuti ndikuthokozeni abale onse muchipani chathu cha UDF chifukwa cha support ndi chikhulupiriro chimene mwapereka kwa ine kuti nditsogole chipani ichi chisango cha 2025 komanso ngati president zaka 5 zikubwerazi. Mundulole mwapadera, ndaima pano amai ndabambo, osati ngati munthu yemwe wasankhidwa kutsogolera chipani pamasankho okhayi. Ndaima
Come on, come on. UDF uire pelelenji Chitugu gomachi onanoka Musakasa chepa yapanga zambili
Maka maka achinyamata ndazimai. Tango tsala ndi miezi yochepa kuti chipite kuzichisango. Ndimatindo kutsimikizeni ma members atu a convention kuti chipani chisango cha 2025 chipani cha UDF chikala torch bearer osati ena ganize kuti chili mkwapa mwachipani china aye zimenezo zinata ulendo uno tigwira nchito kunsanje mpaka na kuchitipa midzulu onse chifukwa nthawi kupita maindaba amalawi akufuna utsogoleri tieni tatumikire ine matindu kutsimikizeni kuti ndigwira nanu nchito ndizipereka ndimenya kampeni imene sina menye moyo wanga wonse Zikom. Ndugu langu la mawa amene wa maindaba kuti ndikumbutsireni ndikumbutse kwa amala ndikumbutsa amala kuti mphamvu zonse ndi za Mulungu tikaika Mulungu patsogolo palibe cholephere mazaza onse yanachiuta all power belongs to God pavu zonse ndi za Mulungu mundilole chifukwa speech yangayi paliso ena akumvetsera pakanema komanso palalendo ena komanso ena akumvetsera kumaiko osiyanasiyana mundilole kuti ndilankhule pangono mu Chingerezi fellow Malawians delegates and honored guests thank you for being here today from the bustling cities of Lilongwe to the fertile fields of Mzimba and the serene shores of Lake Malawi to the highlands of Mulanje we gather today on the edge of a new dawn for Malawi as we stand here together I am reminded of the resilience and the spirit of our nation built by the hands and hearts of those who came before us. I stand here today not just as a candidate but your servant and a servant of this country. I'm also a Malawian, deeply committed to building on the legacy of the past and forging a brighter future for all of us. Malawi is a vibrant tapestry woven with the rich threads of many cultures, languages, and traditions. Our diversity, our differences should not divide us. It should strengthen us. As our ancestors said, Mutu Modzi Suse Zadenga. Mujingerezi, one head cannot carry a roof. Our strength lies in our unity, and our progress depends on our ability to work together as one people under one flag. The Bible reminds us, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Mawamenewa alimu Matthew chapter 5 verse 9. And the Quran teaches us, we created you into nations and tribes so that you may know one another. This is in Surah Al-Hujurat chapter 49 verse 13. Let us move forward as one Malawi, embracing every tribe, faith, community, united by a shared vision of progress and prosperity. Ladies and gentlemen, our economy has faced many trials, from droughts to global market volatility. Yet we remain resilient as a people. Our farmers, who make up over 80% of our workforce, are the backbone of this nation, and I salute them. Onse olima amina bangaza olimu ndamina kutandiza kwambiri dzikoli. But they cannot thrive on outdated practices alone. We must modernize agriculture with irrigation projects, support for crop diversification, and value chains, new value chains, to enable our people to compete on the global stage. By transforming agriculture, we will become self-sufficient, boosting exports and restoring the pride to our people. However, our challenges go beyond agriculture. Malawi's GDP, ladies and gentlemen, is approximately 11 billion United States dollars. To run this economy, we need $3 billion annually in foreign exchange. This is Forex. Forex is used to pay for essential critical imports like fuel, fertilizer, medicines. But currently, Malawi only generates $1 billion a year. And yet we require $3 billion. So we have a shortfall of $2 billion United States dollars annually. And this is where the problem we have, which is having a huge problem on our economy. And this is the main reason why we're having this foreign exchange problem and also failing to grow the economy. Because we lack the necessary foreign exchange. We are going to do the following as UDF. We will open up the economy to foreign investments. That is extremely important because we need the capital to invest. We need the capital, investments, and the expertise that it brings. And this is where Malawi is currently lacking. Number two, we will introduce incentives to attract foreign capital into businesses that generate forex. Number three, we will eliminate procurement abuses which drain the nation's limited resources. Ladies and gentlemen, Malawi must become a producing nation with a focus on exports to generate the foreign exchange required to fuel the economy and create jobs for our youth. We recognize the urgency of attracting foreign investments. And when investors come here to Malawi under the future UDF government, we will ensure that there will be speed in service delivery in government and efficiency in responding to their needs. If we do not do this, we will not be able to attract foreign capital. And our foreign trade imbalance will worsen, and we will not be able to grow our economy and the current GDP. To our youth, Kwashi Nyamata, you are the lifeblood of this nation. We cannot speak of change. We will not just speak of change. We will deliver it. We will expand vocational training support for our youth. We will establish technology innovation hubs and create opportunities for youth entrepreneurship. Our young people, ladies and gentlemen, deserve a Malawi, deserve a country where dreams are nurtured and not stifled. To the women of Malawi, you are the pillars of our society. Your strength sustains us. Our families and communities will ensure in the UDF government that you have equal access to business loans. As my akale nimpata opeza ngongoli ama business chifuka ife ya UDF timakulubidi lekutia Malawi akale ndindalama akale ndimakobidi. But not just businesses but healthcare and leadership roles by providing opportunities for women in business and politics. We will create an inclusive society that values every contribution. Our journey toward a prosperous Malawi cannot succeed without you. Amainda Bambo, no Malawian should suffer because they cannot access quality health care or education or basic services. We have witnessed for too long the impact of inadequate healthcare infrastructure, and we in the new government in 2025, we will act. We will build more hospitals. We will equip them with modern infrastructure and facilities. We will train our healthcare professionals to meet the needs of every citizen. access to clean potable water. Tisaiwale madzi. Antambiri lerumizima akusowa madzi akumwa abwini. Komanso maketsi, electricity. This is a fundamental human rights and essential for the well-being of our people. Currently, too many communities are struggling to access these basic services. We will invest in ensuring that we expand the water supply systems, upgrade electricity, and ensure that every household, school, and hospital has clean water uninterrupted power. This will reduce airborne diseases and the power shortages that often cripple our healthcare services have been impacting our daily life. I know we are running out of time, but let me just mention that one of the pillars of the UDF is education. We will invest in our schools and teachers, ensuring that every child has tools to succeed. With literacy rates among youth in Malawi at just 74%, we cannot afford to leave any child behind. And I want to assure the immediate past president, Honorable Mai Lilian Patel, Kutinkani ya school ya Olele ya free primary school education. Tizapitiliza Boma Latu Chakacha Mawa 2025. Education is a cornerstone of our nation's future. And we will provide scholarships for girls and boys alike because education is the key to unlocking the potential of our people. Ama indaba ambo nkani imene ima ndikudza kwambiri inengatatu peni. Chimene chandi pangitsa kuti ndilimbe ntima. Kuti chisanko chikubwera chititane nacho chintu kachitidu kameneka. Ndikatangale. Corruption, ladies and gentlemen, has stolen from us all. It has taken resources meant from our schools, our hospitals, our roads. Under my leadership, we will root out corruption at every level. We will establish an independent anti-corruption body and bodies that will work in partnership with our civil society to monitor government spending and the delivery of public services. Public service, ladies and gentlemen, is a right. It is not a privilege. Every kwacha of public money will be spent on public good and not personal gain. We must and we will restore integrity to our institutions to ensure that Malawi's wealth benefits Malawians. If we do not do this, we have a serious problem. I want to conclude with a plea to Malawians. My fellow Malawians, the next election in 2025 is not just an election. It must be a call for real change in Malawi. For years, we have heard promises and seen nothing. This is time for action. This is a time for a leadership that serves the people and not special interests. We need to build a nation, a Malawi, that works for everyone, every child, youth, the elderly, so that you can live in dignity wherever you are and that you can thrive in this country. As we move forward, let us seek strength and guidance from above. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29, verse 11. And also let us remember that indeed Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. This is contained in Surah Al-Ra'd, chapter 13, verse 11 of the Quran. Together, ladies and gentlemen, with faith and determination, we can build a nation that reflects the best of all of us. I, Atupele Muluzi, pledge to work tirelessly, to lead with integrity, and to be accountable to you for every decision, so that together we can build a better Malawi, so that every Malawian can stand tall. Young or old, with pride, to say, I am Malawian. Our new dawn. This is our time. Let us not just vote for change. Let us become the change. Let us build a nation where our children can dream without limits, where our people can thrive without fear, and where our communities can prosper together. Together we will make history. Together we will rise. Together we will build a new Malawi. Thank you. May God bless you all. May God bless Malawi. Zikomukambi.
Zikomakwambiri. Mene ala nkulira mo tingate kuona chifajaka chea ayuopa game wet akana gwese duadie mwana wankango manjamo. At this point in time, let me invite the immediate past president to come and do proper handover of power. Please, Madam Tabela Nukusogolokuno, Madam Honorable Lilian Patel, Muzadi Peregeran Bendera ya UDF, Wipereka kwa Honorable Atupele Muluzi, Honorable Atupele, Tabela Nukusogolokuno.
Chungululun, chungululun, so! hands. Power hand over.
Zikoma kwambiri. Timaliza motere. Kwaya imene yachokera kunchisi. Bwerani pa stage pano. Muimba nyimbo imodzi. Ikata nyimbo imeneyo. The former president of the Republic of Malawi. Adzatuluka nchipinda chino. Ndiponso alendo onse oitanidwa. Adzatuluka mso nchipinda chino. Tidzalo wa mugao lachiwiri lachipani cha UDF. Anzatu wa kunchisi. Ndibafuna muimbe masana. Koma achea nena kuti satuluka muno. Mpaka na inu muta imba patsogolopa. Ndiye achea galamula tose timamvera. Ndiye mwabwira pano by public demand ya muntu mmozi. Public koma ya muntu mmozi. Ya achea. Nonsa kunchisi kwaya tabwira nipano mutipatse nyimbo imene mwati konzera. Manja mwanza tochakera kunchisi.
Mwariwono, Bomala Nyamala. Mwariwono, Bomala Nyamala. UDF Boma.
Aye.
Chabwino acheya mandino ngoneza kwa ya master lao kuti mwa uza acheya kuti tizabwera ku BCA tizayimbire mofasa ndi ya master of ceremony muzasogolere anthu andata chabwino ndamva ndi adzabwera mofasa. Ladies and gentlemen, invited guests, at this juncture tafika panthawi imene tikufuna kulowa mugawo limene chipani cha UDF chifuna chione nkhani ya constitution. Ndipo nthawi ino ndi ulemu onse tikulolani the former president amene muli the first patron kuti ngati mungafune kupita kukapumula ndi nthawi yoti mukapumule, komanso alendo olemekezeka tidzakulolani kuti mutuluke. Ma delegates tonse makamaka amene tikuima mipando ama ndikumbutsa kuti azibusa ali apo mwina mufuna mapemphero apaderadera kuti akupangeni. Anamva kuti ena mabweresa ti mabotolo tamadzi kuti muzitiretira kuti zimenezo iyayi. Azibusa ali apo akupemphereni kuti mupambane. Band Prince Varamanja kuti patsa nyimbo pamene the former president akutuluka mona. Tipatse ninjira.
Banja, Zakaria, Tundua, Zakaria, Paferanko, Zakaria, Sika Zafu, Zakaria, Musa Zabu, Chitenje tole mbeba wi, wi nalila mbeba wa. Chole mbeba wi, chole mbeba wa.
Diminish!
Mbikulile chitenje tole mbeba wi. Chole mbeba wa. Malawi, aliye Sankan India Yelo Sayenda UDF Wali Wali Pompo Yatupele Wali Wali Majamama Majamama Hey Kumpoto Kumwera Wakati Achea Atupele Apatero Kumpoto Kumwera Wakati Achea Atupele Apatero
Siga, siga, omu
Zikoma kwambiri, zikoma kwambiri, zikoma kwambiri. Thank you. Don't say tikari pansi. Tipeze malo, tisa tuluke banja. Ma delegates nonse musa tuluke banja. Ndhawi ino, ndhawi yofunika kwambiri kwa ife. Ma delegates achipandi cha UDF. Musa tuluke banja. Chifukwa zimene zufuna kuchitika tsopano ndizo kuza inu ndizo golo la chipani cha UDF choncho musatuluke panja ma delegates nonse musatuluke panja ma delegates nonse ndipo mundhawi ino mundirole ndiitane Council Julius Nyambo amene wandi aloya amene amatsatira malamulo Fankani mene ili pano tsopano ndiyo kuza na malamulo achipani cha UDF. Ndipo bambo Julius Nyambo ndi amene ati itenge gauli mene ili. Ndi gauli alifupi kwa mbili. Ndi gauli mene silitenga ndawe ya itali. Ndi gauli mene lililofunika kwa mbili. Bambo Kaonga kuchokera kuchirumba. Bambo Kaonga atsogolira UDF kuchokera kuchirumba. Ngati mukutimva. Pali ena kukufunani muno tabera ni muzone sere ndi kuone tsena mena kukufunani Bambo Kaonga
PI, this is our continued coverage ya UDF elective conference imene ya yambalero pa 2 ndipo ikupitilira mpaka mawa pa 3 October. His Excellency Dr. Bakili Muluzi, former president wa the Republic of Malawi, komanso tikumva kuti ndi first patron wa chipani chimene ichi cha UDF. Ndikufunanso ndi kuonetsereni anzanga Kathe Maulidi komanso Wayana Chunga. Monga mene timachitira mwambo wakulu ngati umenewu timakhala pansi kuti timve kuti kodi zaenda bwanji mkati mu. Your Excellency, we want to welcome you to our live broadcast masanawano. A powerful speech, we must congratulate you.
Thank you.
And hamona ngati UDF idathatu. How did you feel when you went on that podium kuona holo ya dzadza yero pali ponse? I wanted to hear from you.
I was very proud. This is a party that together with my colleagues, you know, we founded this party in 1993, 1994, thereabout. So to see that we still have supporters, I think is something which is very encouraging, and I'm very happy. And I went on that podium, very happy indeed.
Munakamba po a thorny issue, imene you were courageous enough to raise it on a political podium. Kubwera kwa MCP, kuna kalanga tukuti, kuna bwere tsampungwe pungwe nchipani. What happened?
Haindito, I think alipo ena mwina amenesa kuziwa police ya chipani cha UDF. UDF kuyambira kale as a democratic party. Neki makumana, kakakuti ya kuhita plan convention, tita na dani. Chimeti mapanga, ngata secretary general, ama pita ku registrar of political parties. Kutaka tengi list ya zipani zonzi, including MCP. Nao, anakala pansi, nukujita recommend kuti chakaji ino tita na zipani zonzi. In fact, kumbu yoko nsona maitana. Ngati sama mwela, inari wina, kuma amaitana. Ndiye, I don't know kuti ina jitika nijani. Kaya, ndi mafuto anja alawa kaya, sindu kuziwa, kuma ifeyo sinima sanka ya ingati Democratic Party. And would have wanted them to be here.
Okay. My friends might want to add something.
Okay, afu solanga lokudza zomwe afurokoza tupele muluzi. Na kunena kuti akubwera kuno taona kwabwera zipani zina zambiri. Akuti koma chaka chamawa sakuenda ndi munthu kapena chipani ndi ganizo kuti kuchipani kwinako katuketo chibera akuti ayenda okha. UDF koma ngati ena kufuna kuenda ndi UDF ndoti amene wasabwere ndi maganizo kuti ayika patsogolo munthu wawo UDF ndi yomwe kuika tochibera ndi momwe pano zinthu zilili ku UDF mwa fotokozapo bekuti kuti omwe akuti UDF inatha mwina makomo kwawo koma be ndi momwe ilili UDF pano mukuona kuti atupere angaende ndi UDF yekha kukhala tochibera wachipani cha UDF ndikuwina 2025.
Kase ndamva kuti atupereyo abwera pano mumfunse kusa
koma ndimati inu momwe mukuonera chipanichi paka dali pano ngati patron mukuona kuti atupere zitha kutheka ndithu yekha kutenga 2025
mukati atupere ngati atisamanga yekha chipani cha UDF chili ndi ma structures from the branch area constituency district kumafika National Executive Committee onse wazigwira ntchito kuti at least kuti UDF 2025 izatenge boma koma ndikanene chonchi with 50+1 mwene nonse mukuiziwa I think one aina utakhale pansi ndikuona kuti kodi tugwira ntchito ndi ndani kapena enaho azibwera kwa ife ndi I think tingoti tidikire kale kodi nthawi idakaliko.
Pa mwemwe dziko la Malawi likuendera munga nenepo chani boma lumwe lilipo paka dalipano likukwanitsa kuendetsa bwino dziko.
Well, ineyo sinimabisa enda kandikunena nkhani ya economy. Economy padalipano sili bwino. And sikuti kapena ndikunena mwamiseke
President Chakwera amubwera kuzandiona ndimauza kuti mene zikuenderamo let's find a way kuti ikone zienda bwino euro kwati the exchange rate ndiye mukaona se inflation is about 35% if a mene timachoka mboma in 2004 inflation was below 9% tsopano inflation ndi ndiyovuta chifuani kanyama kamene kama kweza katundu inflation ikangoti yakwera ndiye nanisa katundu amakwera exchange rent so ikakauti ndiyosokonekera zinduso zimakhadza osokonekera and then domestic borrowing and foreign borrowing we are at 15 trillion that is dangerous I think Malawians we have to have a conversation on this issue you know kuti all the assets in this country as a government assets wonsa Malawi muno is about 20 trillion ndi 15% tukupita kuti chakangofika 18-19 we are bankrupt I'm saying this to say we need to have a conversation sit down how can we address the issue of the economy
zinthu ziwiri your excellency choyamba mwina kungakumbusa iwo amene akutionera chinyamata kuti ino tundalezi munayamba kale kale mchipane cha Malawi Congress munakhalamu maudindo sana siana pameti mamba matipate democracy munali chairman wa pressure group ya UDF kenaka uzakhala msogolero wake ngati president ndikutenga boma 1994 kuzafikira 2004 ngati msogolero wa dziko lino ndale za masiku ano ndi ndale za masiku anu nthawi manager za siana party pamene mukumakhala nkumaona ndikukhulupirira kuti ndinafika ku nyumba kwanu kuja nyumba cha chikulu mumati mukakhala nkumaona nyamata amene akuchitira ndale ndi nkhani ziti zimene maona kuti kumandale apa ndeza sinthala motere number 2 musewera roho yotani kumthandiza Tupele Muluzi kuti akwanilise zolinga zake pandale what role are you going to play because pali mbali ina anthu akuyembekezerani kuti ndino former president kwa ku mbali ina imenenso muli chair wa chipani amene mufuna kuti ngati patron kuti muonesese kuti chipani cha UDF chipite pasogolo
ndiambero siriza Atupele is a grown up man he is over 45 thereabout he's got a family he's grown up campaign hiyo azichita ndi anthu executive committee imene isangidwe so inesi ndi amene tikuyendesa chipani yayi chipani yakwe aziyendesa president ndi executive committee yachi chifo anthu amanena kuti ukapena Atupele bambo wache ndamene amamuuza chochita hayi he stands on his own you know he has got the education he has got the experience he has been a minister of this of that of that I think we should leave him to move and say ndipangendeka as I did in Eyo here we must stand on his own the first question there was a conference in South Africa where I was invited by Thabo Mbeki Foundation that conference was talking about the leadership in Africa they found out that kuti anthu ambiri makamaka wophunzira people like you professors they are not interested in politics and I agreed with them in there I meet so many people young people women achinyamata when I ask them question why don't you join politics itukopa ukopa chani and I tell them that you are cowards before you fail in 1993 met my underground movement we had to frontier ourselves it wasn't easy tsuru mukopa chani lero kuti makipate you can actually you know campaign freely things like that they been akopa ndi chani so I would like to take this opportunity to encourage achinyamata please come forward because the future of this country depends on them if it akula ngoda impisa ngazi muto ndilero ndimeliki ndinalowa politics when I was 22 years the time I was becoming a minister ndinali 23-25 thereabout I became secretary general I became minister of this secretary general mau ndinosiyana siyana lero akuti ndikuopa what are you mukopa zani kuopa kukhala nthawi imeneyi because it was very very dangerous I went to prison 7 times about doing that time. you know, to stay underground. I think Lillian will tell you. Democracy. So join politics. I say, come and become a member of parliament.
Our conversation, you seem to be between a rock and a hard place. I stand to be corrected. Ajagwera, muma yankulana nao, mujeza nao, mamuza kathe kuti pangani yekono memu mauza. You wanted MCP to be here, Your Excellency. Ajibani na mena nena kuti if his men is why. Kodi patakala kuti pali an opportunity for an alliance in Sogolomu. As a patron, munga kankile kuti. Chipanichi. MCP, kabena ku DPP. I wanted you to take that question.
No, it means on Sayanke. Chifuka munga nanena, kuka la executive committee. Atupere is now the new president of the party, taking over from Right Honorable Lilian Patel. They have to sit down and go on to Spanish managing in the NATO if that is necessary, which will become maybe necessary.
Yeah.
But for me, the design and wooden, I think they are great. I'll be taking away their responsibility. I'm sure this we have got about what, 9 months?
Yeah.
10 months to the election?
Mm-hmm.
There's enough time for Katip to see when the dynamic thing is going to
Neki itakumana, ndiye akubwera no kutafunsa nzero, because zidzibwerabe kwa inuyo, as a patron, muza yankabwa njinkani.
Sama bwera kwa inu.
Sama bwera?
Ahi. Kuti anko bwera basa akamirana ndiye, tukupira, nisimizi kuti uchipani jenukujira control ndiye. No, I'm a patron of the party, of the constitution. No, I leave these people to run the party.
Okay.
You know, to make a decision on their own. Even Zoitana, Malakonga's party. It is the policy of the UDF.
What message are you getting from your supporters?
Actually, you know, Zilipo Zina and Mamizu Mwatu Mwina, someone's better. Kutawe nengo constitution ya UDF ya samoele. Kutawe ziyo kuti zibeta pangazo nzoro ndola samoele. Ndikena kwa mana kuti ya halire ni patero. Ndia mena anayitana. Afuna kuhono kachipani. I said, what? No. We are a liberal party. We are a democratic party. We need to be inclusive. And we cannot say kuti. Nzikula hoteli yeno chitani won't say kuti amozi saitani. I think it would be wrong.
Okay.
Mwena inepomaliza. Ndikuona bengati kuti nkhani zambiri zizizungulira pa udindo umenewu wa patron kuti mwina anthu siti kudziwa kuti kodi ntchito ya patron ngati inuyo achea ndiyo tani mchipani cha UDF. What's your role?
You see, it's like munthu mena amakhalira ku business kuti pamakhala a company pamakhala ma trustees or an organization. I have an organization called the Bakiri Munuzi Foundation Trust. But even the trustee. But if anything happened, those are the ones who are going to sit down. What do we do? Supposing I'm not there. Right? That's what it is. The same thing with the UDF. In Chitoya, if you get my patron, I did it with the Padagalipano. Yakuti, Chirichon said, meaning that Chaputakambi, we should be able to come on, you know, forward and say, no, tibangire mwa kuti chipani kuti mwina chikuta. We should be able to say, okay, fine. Baba kama ma payments amena makhala apo taripilire ngati menezo.
On a lighter note, anthu ora kukondani kunja kuti kwambiri. Mutakhala candidate ni mukhozo wina tu.
Kuti dime kapena.
Mutafika panjapa, panayaka moto tu panjapa.
I think if we don't train our youth, as I think I
did. Yeah, but for Solanga, I don't know Chikoka Jimene, Chibuanji Godi.
Yeah, no, Kayabwira kunyumba kwanga kutasa ndione. I give them the opportunity.
Okay.
But, yeah, you know.
So I was on paga runda ana bwira.
Wanango.
Wayan. We want to thank you, Your Excellency. Ntaizo onse, you tika kalandimu ayoti tijeze, mumatilola, and you have invited us to your home many, many times. Kuma kalansoti iwa buino kumeneo.
Good.
Tikutoko zeni.
Except you.
Kudi usana buire?
Ine siningapi nigira umbo.
Oho.
Sinabite ego.
Yeah, abuire.
Mane ndiga abuiti.
We want to thank you for the opportunity. Kutitu kuzojeza nanu, kumaso kutu congratulate you, nsonghanuwa pa mwamba, and tuwamaona nga kutu UDF idazizira, UDF ndiyampamvu, and it is too here.
Thank you.
Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much indeed. Pamini panso ndiye pa mapeto pa, kujeza kwa atu ndi His Excellency, the former President of the Republic of Malawi, Dr. Bakili Muluzi, amene tsopano ndi first patron wa Japani, cha UDF. Posa jedwa hapa, musatalikire, tikalansu tukujesa ndi now the incumbent president wa Japan Chimeneji, Honorable Atupere Muluzi. This is our continued coverage ya 2024 UDF National Convention. Musatalikire, we'll be back in a moment.
Kwa amene akudziwa mbiri ya
afunde mene munipese kuti kuti
kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti. Honestly, what I said before is, let's give a chance to the young people. Yeah, let's give them a chance. Let's give it, whether it's a woman, a girl, or a boy, doesn't matter. And I said, "U president, sit bando ukaubas." Of course, I've served in the party with no positions. When I started off in 1992, I had no position. Then people recognized with Banguji, Kudika with district. I am back to district. Then I rose up and I went to Kulik. I went through the ladder from the beginning. Yeki, I was just about to remember, then I was sent to the director of the then I go National Organization Secretary, then I go CP District Meeting, then I
Very lastly, and some of the one would be Indiana.
Ineyo Indiana. Folo. Atika na ukauka. Atatu aliku Amerika. Mozi yeka na mina aliku. Kumaso njindi zukuru. Nangasea nawa, akwati ilatu hawa. Yeah? Andu mapito wako makandi anazu na onzu. Yeah, so that's what I can say. But ineyo, my original home is Mangochi. Well, of course, I was born in Blantyre. Kundira ande uko. Kumandira ande ya kare kare ijiato. And I was raised in Blantyre. Yeah? Kumangochi, chumangu, tekamuzi, kamuzi, chua, that's where my mother comes from.
Zaa bambu nesimule.
Oh, bambu anga?
Yeah, amunanga.
Yeah, he's been chukwa tichina, takumabi, anamuwa lidansu, anatisiya.
Apepani.
Yeah. Yeah, tunde, nangasuka kwa, you still have the name. So to me, if you are to animal, so what did you know? That's my former husband. Oh, he's deceased now. Yeah, but also he was like me.
Where
I get in the name see as go out to my business and
when I go Mozambique.
Hey, yeah, I told my dinner at Mozambique. Sometimes I can speak Portuguese because my mom. Near the border, Mandimba, the Chiponde.
Kankatin, the breaking news. Tangulanja Uchenga, Kuchokera kwa Bakiri Muluzi, Kunina Kuti, Amai Duches and Awa, Amai Lilian Patel, Honorable Iwowa, she has been nominated Kuti Akare Chairman, Wachibani Shimelechi.
Oh,
Amuruzi, Sobano Akala, a patron.
Okay.
And
congratulations to.
Thank you.
Munayembe kesa.
Ay ay.
Yangu chilika bompa. So chairperson wachibani cha UDF.
Ehe. My honorable Ridan Patel.
Okay.
Pomwe a Muluzi, Abakiri Muluzi ndiye a patron achibani.
Okay.
Ehe.
Congratulations chair.
Oh zikongwambili. Zikongwa I think it's so.
Simukupuma.
Ehe. Yeah. Makuti ile advice kuti basi ndikulongeza katundu.
Chairperson.
Yeah, I owe it to the party, especially Dr. Bakili Muluzi himself, to entrust in me. Nduguzo uchia, of course, nduguzo uchia tizika chita chani.
Yeah, ya kakuza nduguzo chita.
Aka nduguza kwenye.
Simpano wabwene ni gari mwereo mwete, nyumba yo.
Zikatero ndezi karazabu ino.
We want to thank you, the Honorable Lilian Patel, ndinu chitanzu chanzi mayo wabu ino. Chifuga simu na sinte zibani.
Yeah, inesini... You see, ndi manena kawiri kawiri, as Mayans, the young girls. Masiku wanutu akumati itana misongano. I'm like a role model. Kuna kulikose, hono baba tell, mzaya mkule, motivation speeches. The first thing that I say, osa chita manta.
One light a note, and the, if you're not comfortable kuyanka funsolo, mukozo sayanka. You almost look the same. Menena wanena 20 years, ndi pano. Chisisi janu njani, simu ugala ambaru mai.
Uzisonga.
Iliyo mukamangu muzai dane but time is exclusive. Chifuka kuti kumbusa apo kuti chonde chonde atitene.
Mukamachi tena nyama tainu osaziyanganira.
Yeah.
Kumangu ti up and down izidizi kugwira izimowa zichamba chani
Sumla insumla.
Yeah ndi mama wani taizida. Ndi mama kusaza chida uchida kwa iya. Kuma ndi mama masaizi. And looking after myself. Looking after my health.
Yes,
all right. Also, I think it's to be long. So, I think. Kabila Padizida. Kabila Zozola Zolans.
Pamene Panson de Pama Pedro Pa, Kujesa Kwatundi, a new chairperson, wa UDF.
And I like looking after my hair.
No,
not so. Even the parliament, I dress up. Well, Kuvala. What is.
Pamene ponso ndiye pa mapeto pa kujeza kwathu mwamvatwa ayoyana osama ngo vala yavia
akuti yavia vya
yavia vya
kumanena kuri kuliana amena matumizira zovala ku US
mwina ndikutumizeni kwa anawo inuyo
atalipo foro
Nene Brian Banda, awandi the Honorable Lilian Patel, anzanga awandi wayana chunga tilimozi kuno Kathy Maulidi, Wanda Msisi, kumaso Jonah Pankugu. Producer watu ndi David Garama. Kumina sumazuru kuda kuhira ku UDF, kumina kuhira kwa mkuno. Kuma tatokoza kwa mbili. Ti kala tiku jesansu ndi ena, posa jiba hapa, the new leader wa UDF, Musa Talikire, will be back posa jiba hapa.
kwa amene akudziwa mbiri ya bambu anga Chiwambo amene anali nduna nthawi ya Kamuzu kuyambira 1964 pamene dziko linalandira independence mpaka na chama 1976 ndikuchokera mbanja limene lakhala mundale za dziko lino mpaka nthawi kakatali kotero kuti ndale lakhala ndikuziyang'anira ndikuzitsatira kuti zikuyenda bwanji mukuyang'anira ndale kuti zikuyenda bwanji nanga sindinali ku primary school ndinali ku secondary school ndinali ku university takhala tikuona ndikaonanso bambu anga mmene anali mboma kuona mmene boma zinthu zimayendera ndinayamba kukhala wofuna kwambiri kuti zinthu zina zimene zikuchitika sizoyenera kuti zizichitika mdziko lathu uno kwambiri makamaka pa nthawi imeneyo pamene anthu kumangidwa mwachisawawa inali order of the day ndipo nthawi zina ndimafunsana ndi bambu anga kuti aba Kamuzu ndi munthu wophunzira kwambiri koma akumangidwanso anthu ophunzira kwambiri akuchansela college kodi zikukhala bwanji ndi nthawi zina timayamba kukangana bambu anga ndine ayi aku ukayamba zimenezo umangidwa ndati ayi pano tikuyankhula bambo ndi mwana wake ngati ine andimange Kamuzu ndakuti mwandimangisa ndinu bambo anga kuona mmene zinthu zimayendera anthu mmene amaoneranso kuti dziko likuyenda bwanji ndi nthawi imene mu 1992-93 ndinafunsidwa ndi Bakiri Muluzi chifukwa pa nthawi imeneyoyo sikuti ungoyankhula wamba wamba koma ndinapezeka kuti ndayitanidwa ndikufunsidwa kuti kodi ziliro zinthu zimukuziona bwanji ndiye ndinawuza Bakiri Muluzi kuti zinthu sizikuyenda bwino mdziko muno makamaka izi zomangana mangana zi anthu kusowa zimenezi sizikusonyeza kuti dziko likuyenda bwino yayi UDF as pressure group tinayamba ngati UDP United Democratic Party ndiye tidakhala pansi kuti no tikati UDP boma silinachite lift ba angathe kuchita bani chipani chimene chichi ngati tipitilize ndi zina la UDP UDP ndiye tinagwirizana kuti ikhale United Democratic Front pa United Democratic Front group lina idayambidwa ku Zambia imene idachita breakaway mu gulu la chakufa chihana ku Lusaka ndiye tinakhala ndi external wing ya United Democratic Front. UDF ikuchita kampeni kuti lidzakhale boma loyamba chifukwa UDF inali ponse ponse kuyambira kuno kumwera pakati mpaka na kumpoto. Kotero kuti chisankho choyamba UDF idawina mipando yambiri ndipo tidatenga boma loyamba la matipati. Boma la matipati limene limayimira kubweretsa ufulu, kubweretsa kusintha mioyo ya anthu muno m'Malawi, kuona kuti anyamata anthu ali ndi zochita. Ndipo UDF inabwera ndi maprogramu amene adayamba kusintha mioyo ya anthu muno m'Malawi. Nthawi yoyamba ku Malawi kuti muone anthu akumanga nyumba za njerwa za malata chifukwa cha maprogramu amene tinayika. Masikuona kuti kuli nififi nthawi imeneyonso kunali maloni amene timapereka kwa nyama pa nthawi imeneyo timadziwa kuti anyamata athu ndi osauka kwambiri olo tikuwapatsa maloni amenewa obweza adzakhala ochepa kwambiri koma tikhalabe ngati tadzala ndalama zija zizamba ifika nthawi zizamba kutuluka ngati bowa and that helped. Ntendere woma yankula ndi kumali roza boma chala andu asamai walire udabwera ni United Democratic Front. Ndi chifukwa chache andu wa Malawi adavomera kulipa tsamwa ibomba chipani cha UDF kuwina matemu za awiri Bakiri Muluzi adawina ulendo oyamba ngati president ipo anthu adamvotiranso ulendo wachiwiri kukhala president ndiye kamu Bakiri Muluzi ndinganene kuti ndi president oyamba amene wamaliza ma two terms chibwerere cha matipati mdziko mwenu chimene chili chinthu chakuti a Malawi asamai walire ngati tikufuna dziko lino kuti lipite mtsogolo tidziyangana kumbuyo kumene tachokera mwayi umenewu ukubwera kukhala ma elections mwayi apilu ndi ina imene ndikunenayi kuti anyamata ambiri azitsikana ambiri azimai mkhale mtsogolo mwaona ndale mene zaendera kuyambira 1994 kufika pamene zafika apa zinthu zofunika kuti zisinthidwe mukuziona so it is very important that inu anyamata makamaka inuyo ku UDF mukhale ndi mtima wofuna kuti dziko lino likhale pam chifukwa dziko silingapite mtsogolo ngati lili logawanika musakasankhe anthu chifukwa chakuti akukomeredwa ndi dzina la uchairman ulo dzina la director wakutwa sankhani anthu amene athandize one kumanga chipani two amene athandize kukweza dziko lino osangosankha chisankhesankhe kapena chifukwa chakuti achiwambo akhala mchipani zaka sati basi atenge sankhani anthu amene athandize kukweza dziko lino anthu amene ali ndi upangiri wakuti angathe kuyendesa dziko angatheso kuyendesa chipani ndi kumabweresa maganizo abwino chachikulu umodzi wa dziko is very important popanda umodzi wa dziko dziko linosilipita mtsogolo pali chintu